Kendin 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 kurunda razı olsun, kendin mundur ya bunda. Ugiye kurunga, umuza wanju, Ugiye kurunga ukuru kose kendin wugururu warungurukiza Ugiye kurunga amahoro yanjye inda yabaye mu kwisi yatanga ugende mukwiri inkara zose kende mundere ibyabona ugende mukwiri inkara zose kende mundere ibyabona